jirani yako. We want to praise the Lord this morning.
Wakusifiwa, wakuabudiwa, ni wewe tu, Mungu wa miungu. inuliwa.